mwaramukanya mahoro Washington DC ndi Jeffrey Mutagoma wasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu ya mu gitondo mu Rwanda abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali bariye inzego z'ubuyobozi zishaka kubimura kubera ikibazo cy'imvura nyinshi
nibyo biza biramutse bihari nabo babifitemo uruhare nabo baba nibo babigizemo uruhare mu kubiduteza uyu munsi tumaze imyaka 3 tubujijwe uburenganzira ku mutungo wacu
imvura irakomeye se izindi zose zaguye twabaye iki niba ndi mu nzu yanjye ndayireba nibikomeye ndabibona
abo ni bamwe mu rabo baturage bagaragaza ko batifuza kwimuka inkuru irambuye turagarukaho mu kanya turananyarukira mu Burundi tunavuge kuri virusi ya corona muri aya makuru ntimuje kure ndeka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezweho na Aloyse Bigirimana
urakoze Geoffrey turahera kuri aya makuru nyine ya corona Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yatangaje ko guhera kuri uyu munsi wa gatanu ejo atangenzi zizova mu Buraya zinjira muri Leta Zunze za Amerika mu kiringo cy'iminsi 30 mu ntumbero yo kurwanya igwirirana ry'umugera wa corona canke COVID-19 aha muri Amerika. Perezida Trump yabishikirije mu ijambo yashikirije abanyamerika ejo ku munsi wa gatatu mu gihe bitigiri by'abandura uwo mugera muri Amerika birushiriza kwiyongera ku munsi ariko Trump yavuze ko iyi ngingo itazoraba igihugu cy'Ubwongereza. Trump yongeye ko Uburaya bwaronse abanduye benshi kuko amareta yananiwe guhagarika ingenzi zava mu Bushinwa aho uwo mugera watanguriye. Trump ashikirije ivyo inyuma yaho ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryatangaje ejo rivuga ko umugera wa corona wabaye ikiza cyateye isi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryita ku mpunzi HCR rishikiriza ko ririko rirasaba amafaranga yo gukingira amamiliyoni y'impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro ku isi kugira ntibandure uwo mugera wa corona. Umuvugizi wa HCR Cecile Pouli avuga ko bariko barakorana n'abategetsi b'ibihugu bya Afrika byakiriye n'ibihugu by'isi byakiriye izo mpunzi mu gufashisha amavuriro ibikorwa nkenerwa no kwigisha abakozi bo muri ico gisata. Ikindi nuko HCR ritanga inyigisho mu guhanahana amakuru ajanye na corona ku mpunzi. HCR ishikiriza ko impunzi ku isi zirenga imiliyoni 70 gushika ubu ibihugu bitari bike bikaba bimaze kugaragaramwo abantu banduye uwo mugera wa corona.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika abantu bitwaje inkoho bataramenyekana barishe abantu 10 bongera baraturira imihana yabo ni hagati muri Mali byashikirijwe n'abategetsi bo muri ako karere byabereyemwo ejo ku munsi wa gatatu. Ico gitero cyabaye ku munsi wa mbere mu mihana ya Kurkanda ni hafi y'urubibe Mali ihana na Burkina Faso nkuko byashikirijwe na Yusuf Togo umutegetsi w'ako karere. Akarere ko hagati muri Mali kamyemwo indyane zifatiye kumoko kuva mu mwaka wa 2012. Izi ndyane zimaze guhitana ubuzima bw'abantu baharurwa mu bihumbi hamwe n'abarenga umuriyoni bahungiye mu bihugu bibanyi. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ijwi ry'umutekano ku isi isaba amareta gufata ingingo ruhasha zo kurwanya iterabwoba hamwe n'ubundi bwicanyi ku mugabane wa Afrika. Mu nama yabo yabaye ejo ku wa gatatu onishikiriza ko haruhandi ya Al-Shababu na Boko Haram umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu nawo uriko urarondera icumbi ku mugabane wa Afrika inyuma yo gutuzwa muri Iraq na Siria. Ako kanama gashimika kavuga ko hakenewe kubandanya kongereza imfashanyo ku mareta yo muri Afrika no mu turere iterabwoba risa n'iryiganje. Muri izo mfashanyo harimwo inyigisho ku basirikare guhanahana amakuru hatibagiwe no gufasha mu bisata by'imibano n'ubutunzi muri byo bihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abasirikare babiri ba Leta Zunze za Amerika hamwe n'uwundi umwe wo mu nteko mvamakungu barishwe abandi 12 barakomereka inyuma yo guterwa ibisasu bya rokete ku ikambi barimwo ya Taji ni mu buraruko bwa Baghdad mu gihugu cya Iraq. Amakuru atangwa n'abategetsi ba Amerika na Iraq avuga ko ico gitero cyabaye ejo kwa gatatu kandi cyakozwe n'abarwanyi bakoresheje ikamyo bahinduye mu buryo itera za rokete. ibinyamakuru vyashikirije ko uwo wundi musirikare yapfuye ari umwongereza abategetsi b'igisirikare ca Amerika bavuga ko akirikare kumenya umuhari wagirizwa ico gitero kandi ko amatohoza aza yaratanguye Inama nshinga mateka ya Leta Zunze za Amerika yaratoye yongera iremeza itegeko ryima ububasha Perezida Donald Trump bwo gutanguza intambara n'ikindi gihugu batamuhaye uburenganzira ni nyuma yaho Sena ya Amerika nayo iza yaramaze kuryemeza fikitezwe ko Perezida Trump azobihakana mu gukoresha ububasha bwa veto ahabwa n'amategeko mu kuvuga ko ari ngingo mbi ariko nta nguvu bizotanga kugura nani ruri hagati y'inama nshingamateka na Sena kuri iki kibazo ibi bibaye inyuma y'amezi arenga abiri Perezida Trump ategetse igitero cy'indege cishe generale wa Iran Qasem Soleimani ico gitero kikaba carateye icuka kibi cyane hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran byatumye abashinga mateka bongera kwiheza neza ububasha Perezida Habga bwo gutanguza intambara n'ikindi gihugu
Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali ejo bangenze go z'ubuyobozi zashaga kubimura kubera ikibazo cy'imvura igwa nyinshi muri iyi minsi bandikiye inteko ishinga amategeko bayisaba kubarenganura asumutakaboye
Umujyi wa Kigali uherutse gutangaza ko ugiye kwimura imiryango igera ku 1500 byagaragaye ko ituye mu bice bishobora kwibasirwa n'ibiza nyuma y'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda gitangaje ko muri iyi minsi yateganywa kugwa imvura nyinshi cyane cyane mu mujyi wa Kigali bavuze ko hari uduce dusaga 10 twagaragaye ko abahatuye bakwiye kwimurwa mu buryo bwihuse kuko ibimenyetso bigaragaza ko imvura iteganywa iramutse basanze aho batuye yakwangiza byinshi birimo n'ubuzima bwabo mu duce tumaze kubarurwa harimo igice cya Kimisagara gitega ku gace gakikije Ruhurura ya Mpazi Gatsata Gikondo Kimihurura ahitwa mu Myembe Rwampara Murindi ndetse n'ibice bimwe bya Nyarutarama mu gace ka Nyarutarama havugwa mudugudu wa Kangondo ya mbere n'iya kabiri ndetse n'uwa Kibiraro muri aka gace hakunze gukurura impaka abaturage basabwa kuhimuka nabo bagasaba ubuyobozi ko bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga umugoroba wo kuri wa kabiri ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bwaraye bwongeye gusaba abaturage ko bakwimuka bakarengera ubuzima bwabo kubera ikibazo cy'imvura bivuga kuzagwa ari nyinshi abatuye bo muri ako gace bakavuga ko ibi cyemezo batagikozwe
Yari ndo kutubwira ngo bagiye kudutabara ntabwo tubyumva kimwe nabo urabona iyi karitsiye yacu ikangondo yacu ahangaha muri Nyarutarama nta manegeka ahari urabona tumaze imyaka itatu tukari wahangaha iyo kiba ari ukudutabara bakabaye bakoresha amajina agaciro yacu twabariwe bakatwishyura tugahita ko tugenda imbarizo mwe bafite zo kujya ngo dutabare
barantabara bantabara gukina batabajeho nta kibazo umudugudu ufite
nibyo biza biramutse bihari nabo babifitemo uruhare nabo nibo babigizemo uruhare mu kubiduteza uyu munsi tumaze imyaka itatu tubujijwe uburenganzira ku mutungo wacu
imvura irakomeye se izindi zose zaguye twabaye iki none se ngiye niba ndi mu nzu yanjye
ndayireba
niba ikomeye ndabibona none niba ngiye nta bwenge ngira ku buryo nshobora kuba mu nzu ishobora kunga
aba baturage bahisemo kwandikira inteko ishinga amategeko mu ibaruwa bahaye umutwe ugira uti gusaba ubutabazi bwihuse mu buryo bw'imuruza muri iyi baruwa dufitiye kopi abaturage batuye Nyarutarama mu midugudu itatu basabaga inteko ko yabakorera ubuvugizi bagasubizwa imitungo yabo yafatiriwe n'umushoramari abifashijwemo n'umujyi wa Kigali iyi baruwa ikomeza ivuga ko kuva mu mwaka 2017 aribwo abo baturage bakoranye inama n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'umushoramari washakaga gukora imishinga ku butaka bwabo abaturage bakavuga ko bashaka ko umushoramari yabaha ingurane ikwiye mu mafaranga bakimuka nta yandi mananiza aba baturage bakomeza bavuga ko impamvu bandikiye inteko mu buryo bw'impuruza ari uko imitungo yabo yamaze gushyirwa mu cyiciro cy'abatuye mu manegeka mu buryo bwo kugira ngo ijyanwe ntandishyi abavuganye n'ijwi rya Amerika basobanuye ko bateze amakiriro ku nteko ishinga amategeko
kwandikiye inteko nayo iturengana urabona ikaritse yacu yarabazibarwa n'umushoramari mu kubarwa n'umushoramari bakabaye bakwishyura bakareka kudutega imvura
ahubwo iyo ni tekinike za tekinike zihora zivugwa n'uburyo bwo kugira ngo ubutaka babushyikirize umushoramari mu maboko ye nta kintu kimusohotse mu ntoki twebwe tube inzirakarengane tugendere muri iyo muri icyo kintu twebwe twamburwe byacu gusa bitwaje iyo mvura
twebwe niba twishyure twarabariwe amagena gaciro yacu arahari twa hari bamwe bamaze kuyumvikanaho nabo nibaduha amafaranga tuvemo turishyuza nyuma kubera iki twebwe ntabwo turi mu gishanga turi mu mudugudu wo guturwa baje kugenera gaciro atari umudugudu wo gutura kwishyura imisoro y'ubutaka tukwishyura ko araho guturwa
bitutangombwa cyanje yanze agiye kunyoherezamo iyo mbamo nanjye n'inzu none si yo yitwaje iki ku buryo itako
aba baturage bakunze kuvuga ko bamburwa ubutaka bwabo kandi babufitiye ibyangombwa umujyi wa Kigali wemera ko hari abagiye bahabwa ibyangombwa mu buryo bw'amakosa umuyobozi w'umujyi wa Kigali bwa Narubingisa Pidance
nuko tugomba kwanza tukemera ko twakoze ikosa kuko abafite ibyangombwa kuko barahari twabahaye bakubaka mu gishanga kandi igishanga nticyubakwamo ibyo kosa niyo turi kugereza gukosora mu kurikosora rero turasanga koko hari na n'uburyo bw'imyubakire busabwa gukosoka ubu plans zigomba gukomeza no kuzireba mu myaka 30 byose turabihuza n'umubare w'abaturage bazaba batuye muri Kigali je ntwose tubivuga buri mwaka yongeramo abaturage 68 cya compensation rero nibyo biri gutekerezwaho uburyo kibyakorwa ariko ntago ntekereza ko umuntu kuva muri risk yavuga ati ndagenda ruko mumpaye ntago kugira ngo tuvane abantu mu bishanga kubera inyungu z'ubuzima bwabo cyangwa se ibikorwa by'ibidukikije byavuga batireka tubanze tubonayo tubonye
mu kiganiro ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere yavuze ko abimuwe mu bishanga nta ngurane bazahabwa kuko igishanga kidaturwamo Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Itsinda ry'intumwa z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku byerekeye uburenganzira bwa muntu mu Burundi ejo ryashyikirije inama y'umutekano ya Loni icyegeranyo kivuga uko uburenganzira bwa muntu buhagaze muri icyo gihugu icyo cyegeranyo kivuga ko mu Burundi hakomeje kugaragara abantu bicwa abahohoterwa bazira ibitekerezo bya politike ndetse hari nibura ry'ubwisanzure bw'itangazamakuru Pierre Claver Niyonkuru
Raporo y'abahinga batatu bishiramwe mpuzamakungu ONI ku Burundi yavuga ko agateka kazina muntu kabandanya guhungabanywa n'abari bajejwe kugakingira imbere y'akanama k'umutekano ka ONI n'igisata kijejwe agateka kazina muntu muri ONI nyene i Geneva mu Suisse ku wa mbere no ku wa kabiri abo bahinga baseguye ko ibiriko bibera muri ico gihugu biteye impungenge cyane cyane mu gihe hasigaye amezi abiri ngo haba amatora umupfasoni Françoise Hampson umwe muri abo bahinga batatu ba ONI yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya Amerika atubwicanyi gufungira abantu busa kubahohotera kuburabuza abatavuga rumwe na leta gusambura ingoro z'imigambwe amajambo abibugwanko vyose bifitanye isano n'amatora biracibonekeza umugambwe senere n'uza kwisonga mu babangamiwe icibonekeza nuko ubwo bubisha bubandanya kuba bwinshi uko bukeye uko bwije iryo totezwa riba imbere y'amatora turafise impungenge ko rizoba no mu gihe c'amatora hamwe imbere n'inyuma yayo amatoza y'abo bahinga ba ONI yerekana ko ababangamiwe cyane ari abatavuga rumwe na leta cyangwa ubutare mu mugambwe uri ku butegetsi wese abakekwa gukora ayo mabi nabo baguriyemo inzego za leta abahigwa cyane ni uwo ari wese mu bisanzwe cyane cyane uri umugambwe utavuga rumwe na leta ariko rero n'abandi barazira ko batayoboka umugambwe uri ku butegetsi naho boba atamugambwe n'umwe barimo kare utari mu mugambwe n'umwe nta makenga wagira ariko ubu siko bikimeze ibi biba hagati mu gihugu bigakorwa na bamwe mu bapolisi abo mu rwego rw'iperereza hamwe rero n'urwaruka rw'imbonerakure rwigamiye umugambwe uri ku butegetsi kuva uwo mugwi ushingwa amatoza agatangura ku Burundi mu mwaka w'2016 aho bahinga batatu ntibararahonyoza ikirenge muri ico gihugu kuko bankiwe kwinjira yamara bavuga ko bafise ubundi buryo bwo mwibanga ngo gukora amatohoza yabo ico bikoze userukira u Burundi muri ONI aho niho afatira mu kwagirizwa uwo mugwi kuhengamye kandi wambika ibari igihugu aserukira Tabure Nova nawe nyene yabivugiye imbere y'abagize akanama ka ONU kajeje bagateka kazi na muntu muri ivyo bikogwa uwo mugwi ugeze ku kiringo cawo kigira kane kandi twebwe tutagushaka na gato biramaze kugaragara ko utigenga mu bikogwa n'amaraporo yawo n'amaraporo y'ububeshi atashingira fise atyoze u Burundi n'ubutegetsi buhari guhera ku mukuru w'igihugu igipolisi ugwe rwego rw'iperereza hamwe n'ugwaruka rw'imbonera kure uwo mugwi uribagira ko nabo bategetsi hamwe n'ugwaruka barimo bategerezwa gukingirwa agateka kabo nabo nyine
les jeunes modera kure qui sont eux aussi des êtres humains dont les droits doivent être protégés
naho biruko umugwi wa ONU wemeza ko ihohoterwa rya kiremwa muntu ribandanya gutuma abantu benshi bahungira mu bihugu bitandukanye cyane cyane Tanzania u Rwanda Congo n'Uganda nkuko ishiramwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR ribigaragaza ku bwa ONU abakekwa gukora ayo mabi babwirizwa guhanwa n'ubutungane ahasentare mpuzamakungu mpana bya CPG isanzwe yaratanguje amatohoza nyezina kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 irategwa kama na ONU nkuko umuhinga Françoise Hamson yabisubiyemo
en ce qui concerne la CPI il y a eu des contact entre
Senere muzamakungu mpana bya CPI turakorana kandi turavugana kenshi turuhana makuru n'ibindi bikenewe ariko no kumenya ko yo sentare yoyo izohana ibyaha byakozwe imbere y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2017 mu gihe n'ubu tubona ko hagikorwa ayandi mabi ku bwacu abakekwa ko ibyaha bose babwirizwa guhanwa atanumwe avuyemo uwo mugwi wibutsa ko mu gihe cy'amatora abategetsi bogerageza bagahagarika amajambo abibugwanko no gufungira abantu busa ONU isaba ko n'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu cigenga mu Burundi bamaze amezi ane bafunzwe borekugwa Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
turacyari ku makuru y'u Burundi aho abasirikare 36 bafungiye muri kasho y'urwego rushinzwe imyitwarire ya gisirikare bari bavuye mu gihugu cya Somalia mu bikorwa byo kurwanya intagondwa za Al-Shabab mu cyumweru gishize amakuru y'ijwi rya Amerika ryabonye nuko baregwa amakosa y'akazi ariko hari nandi avuga ko ifatwa ryabo rishingiye ku mpamvu za politike Eloge Willikanes
Abasirikare bashitse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku magendekerezo ya 4 na 5 ku kwezi nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe n'abakorera ku kibuga mpuzamahanga Amerika yo Honda yabivuga bagishika bakiye bahagarikwa n'urwego rujejwe kubahiriza discipline mu gisirikare ruzwi nka police militaire mu gifaransa baca bajanwa gufungirwa mu gashoro k'urwo rwego kari hafi y'ibiro binwe mu mugwi w'abasirikare bariko baragabanywa muri ya misomo amakuru ava mu gisirikare yemeza ko bava mu mabataillon ya 52 53 54 55 na 56 ya misomo y'ingabo z'abarundi ayo makuru nyene yemeza ko bagirizwa amakosa atandukanye y'akazi harimo kugurisha amasasu ibitoro imfungurwa uguhagarara ku mabarabara n'imodokari mu buryo butemewe bushobora gutuma haye ibitero bihitana ingabo hamwe no guta inkoho umwe muntu waza ngabo afite ipete rya major akurikiranwa ku caha co kuba yakoze akazi nabi mu kutarongora abasirikare uko bibereye ku itariki ya 27 ukwezi kw'indwi umwaka uheze abasirikare batandatu baguye mu gitero cyahitwa Balad mu karere ka Shabelle yo hagati ku birometero 36 mu buraruko bw'ubuseruko bw'umugwa mukuru mu Gadisha ico gihe hasize ubuzima abasirikare batandatu harimo icegera cyo batwari batayon ya 53 ya misome yarafite ipete rya major Indi ntwaza ngabo y'ipete rya major nyene nayo nk'uko ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'abegereye idosiye yagirizwa kuba yasokoye isubiza ingabo inyuma zisubgerejwe kugira ngo zitunganye neza ico bita hopli mu gifaransa mu gitero cyahitanye abasirikare 13 kwa 14 ukwezi kw'icyenda 2019 ico gitero cyari cabereye ku ibarabara rikuru hagati y'imiji ya Balad na Jowar muri Shabelle yo hagati ku ruhande rwo hagati na hagati hashira umanuka bwa Somalia bamwe mu basirikare bari muri Somalia bavuga ko hamwe yarimutse yarifashwe nk'ikosa atorihanirwa wenyene na rijya afisa mutwara kandi bari banamuhaye abasirikare bake mu bafunzwe harimo abasirikare babiri b'igitsina gore bose bivugwa ko bibungenze bakaba basamiye muri Somalia abo co kimwe n'abikekwa kuba barabateye izo mbanyi bakurikiranwa ku caca c'ugushurashura ifatwa n'ifungwa ry'abasirikare ryatanguye kuvugwa n'umwe mu mpirimbanyi z'abarundi Pacifique n'inahazwe ku rubuga rwa Twitter nahari mu bama basaba ko haba urutonde abakora amakosa bagahanwa kwifungwa ry'abasirikare hari amakenga afise na cane cane kubijanye n'intwaza ngabo ziri muri bo
aho twumvise ateye amakenga nko kubijanye n'ibitero usanga byaragiye birahitana abasirikare bagira bati iyo igitero kibaye kigahitana umusirikare usanga ikosa ryamari cyarishigwa ku ntwaza ngabo y'umusirikare yahoze mu gisirikare cya kera abo bakera bagira bati biragoye gose kuvuga ko mu bihebe n'ivyo nimba habaye ikosa usanga ari ikosa ry'umuntu umwe batusanga ari kosa riri ku ngero zitandukanye ugasanga kandi ni kosa riba risangiwe n'abantu benshi bavuye mu migwi itandukanye iri ngaho mu gisirikare ntibatahure riri gituma umu ex-fab ariwe yama acahanwa ikindi kintu twumvise bashimika ko cyane be na abasirikare ba XFAB baragira bati hari igihe kandi ubutungane bwa gisirikare buboneka nk'ubukarira abahoze mu gisirikare cya kera kurusha abahoze nko muri CNDD-FDD ku buryo niyo hakozwe ikosa rimwe ushobora kubona hahanywe mu XFAB mu XFDD bakamureka baratanze nk'akarorero bati hari nk'intwaza ngabo yagirizwa ko yatakaje inkoho muri ico gihe hari undi yatakaje roket mugaka cyahanwa watakaje inkoho wa roket bakamureka nko kubijyanye nayo makosa nayo navuze asangiwe baragira batari yo nk'ibitero nk'ujejwe iperereza ateza kuba yasavye n'ibyo bita drone byari kuza kuraba karere uko kifashe ugasanga uwo muntu yakoze ibyo bikogwa maze abari ko barakora ahantu kwibarabara babona abashwayemmo batigeze babona ico gitero iyo kizananye cyane barandi bakagira bati ugasanga bafise ibigwanisho bidakwiye nk'inkoho zikomeye ugasanga hari zitarasa bati rero nk'ivyo ntawe ushobora guta ikosa ku muntu umwe bateza kwiga ibyo bintu byose maze abari kuri uwo murongo bose bagahanwa bose ntahanwe umusirikare umwe w'umu XFAB
ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cyo Burundi ariko ntiryamuronse ubutumwa bwanditse nabwo nyene yahora akunda kudusubizamwo igihe twateguriye inkuru nabwo yari bwatwishure ko nayo Kapiteni Oscar Manirakiza avuga ingabo z'abarundi zi muri Somalia ku rubuga rwa WhatsApp yaduhaye ubutumwa atubwira ko ushobora kugisha ivuze ko ari Colonel Biyereke eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ejo kuwa gatatu ryemeje ko virusi ya corona COVID-19 ari icyorezo cyugarije isi yose kigomba guhashywa virusi ya corona imaze kugera mu bihugu birenze ijana byo ku isi iyo virusi imaze kwanduza abantu barenga ibihumbi ijana nubwo abaganga bagerageje gusobanura inkomoko n'imiterere yayo hari abandi bafashe iyo gukwiza ibihuha mu rwego rwo kubakangurira kwita ku buzima bwanyu Radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kubinyomoza ibategurira ibisobanuro nibyo munyamakuru wacu Claude Ganza munyamagana abagezaho
imibare y'abanduye virusi ya corona mu Bushinwa irerekana ko abantu bageze mu zabukuru barimo kuyandura ku bwinshi kurusha abakiri bato irerekana kandi ko abagabo aribo bayandura ku bwinshi ugereranyije n'abagore ese byaba bivuze ko abagore hari ubudahangarwa runaka bayifiteho kurusha abagabo byaba se bisobanuye ko bakiri bato bicinye cyara kwitabahangara muri iki gice cya kabiri kibivugwa kuri virusi ya corona turifashisha inzobere mu byo kugenzura indwara z'ibyorezo akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Columbia ni Dr. Elizabeth Radin udusobanurira mu by'ukuri ninde ufite ibyago byo kwandura iyi virusi ese haba hari abayifiteho ubudahangarwa kurusha abandi arasubiza
no I think our safest assumption at this point is that anyone can get this virus I think the idea that the virus is limited to certain groups is coming from two factors well one if we
oh yeah kugeza ubu navuga ko buri muntu wese yakwandura iyi virusi yatitaye ku myaka cyangwa ku buzima bwe buhagaze imyumvire y'uko abantu bakuze ari bo bandura iyi virusi cyane cyangwa y'uko abagabo ari bo bayandura ari benshi kuruta abagore yabiterwa n'impamvu ebyiri iya mbere ni uko iyo urebye abantu basuzumwe bagasangwa mu iyi virusi ubona ko koko biganjemo abasheshe akanguhe imibare y'abamaze kwandura iyi virusi mu Bushinwa nabwo yiganjemo abagabo ariko mwibuke ko twabonye abana banduye virusi n'abagore barayanduye ibitsina byombi no mu ngeri cyangwa ibyiciro byose by'imyaka uhereye ku mpinja ukageza ku bakecuru n'abasaza iyo urebye abamaze kwandura iyi virusi muri rusange wakwibaza nk'urugero impamvu abana cyangwa abakiri bato banduye virusi ari bakeya ugereranyije n'abakuze cyangwa se niba ari uko abana badapimwa cyane nk'uko bigenda ku bakuze ntabwo rero ubu twamenya mu by'ukuri ngo ni iki kibitera gusa twafata ko n'abana cyangwa abakiri bato muri rusange bashobora kudura iyi virusi mu gihe gishakishwa impamvu nyayo naho kucyo kuba abagabo aribo bigaragara ko bamaze kuyandura ari benshi kurusha abagore nacyo ntikirasobanuka neza kuko byagorana kubisobanura hashingiwe ku kuba yari umugabo cyangwa ari umugore niba kandi byaba biterwa n'uko yenda abagabo aribo bakora ingendo nyinshi kurusha abagore kuba se bagera ahantu habongerera ibyago byo kuyandura kurusha abagore cyangwa se akaba ari nabo bari benshi aho yadutse kuba imyanya y'ubuhumekero yabo yabifatwa n'indwara mu buryo bworoshye kurusha iy'abagore biracyari urujijo kugeza ubu ikiriho twakwemeza ni uko buri wese ashobora kwandura iyi virusi ya corona
so for now we should assume that anyone could be at risk